alisasambeza kwa hii kwa ye ufalipa nukuncha lako upu sbali sbali ni kapu zako ntepo temperile
mshiga mata ibaro ni pazi
ye ye una dota nepe li mtope na ufalipa uzo ina.
This is one thing I love about Zulu artists. Yawala mangabe esekwateka kukhulu yabo nje esekwateka nje. Uthe uvule impala sojaha phela thini. Ukho vele kunike imike. Ukho vele kunike imike uthe bafa awuqale leya ngoma. Uzosuka from hey sokushaya wena uvule impala lapha.
He comes as a
Guys, I'm looking out for you. I'm giving you tips on how to handle it. Think of it. I'm sorry, it's hot. Yabona sasuka wayonani ngisho sewuvezi ifu basebenza ufuna ukuqamela kuzona.
Hawu.
Sise story.
Yebo kodomkhulu.
Kunenkulumo la kumaZulu abuye igudulishi wahlukene. Abanye bathi siqonga, abanye bathi sicoma. So ngithi asilungise le nto ngoba kungekudala sizobe sizwa abanye sebethi ngibe ka uxhophina kaSolo, kaPink Solo, eri kikosiqongweni. So ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi yini umehluko phakathi kwesiqongo nesicoma.
Isiqongo umuntu o endaweni mhlawumbe enireporta kuye amacala. Mangabe kunecala thizene mhlawumbe kutshontshwe inkomo noma khona abafana abaphazamisene niyahamba niyoreporta esiqongweni. Bese kuba yiso esinithethela lelo cala lelo. Emakhaya isikhathi esiningi kuba namakhosi, kuba nenduna. Before icala liyofika emaphoyiseni liqala khona la. Enkosini, induna, isiqongo lithethwe khona before. Ebese isiqongo leso. Bese masiza esiqongweni. Isiqongo indawo ephezulu, indawo ephezulu. So yabona nje mangithi uhleli esiqongweni kusho ukuthi uhleli phezulu, uyayibona lonto le. So igama le album ngisesiqongweni kusho ukuthi ngiphezulu.
So isiqongo is the summit of a mountain.
Kodwa uyenzeka phela uthole ukuthi mhlawumbe uthola intombi yomsuthu noma yomvendali ayikhoni ukubiza igama lesiqongo, uyizwe seyithi ngisesiqongweni. Kodwa ngoba uyazi ukuthi inkulumiso ukuyaphi, uzuzo-understanda nawe njengendoda ukuthi hayi beyithi ngisesiqongweni ngokomthetho, uyabona. Kodwa-ke isuke isho into eseceleni uma yithi ngisesiqongweni. Sikhona isiqongo ngokomthetho ngisesiqongweni. Kodwa ke ngoba phela amalimi nami kufana nami mangabe ngikhuluma isilungu kuyenzeka ngize ngizizwe nami ukuthi ayi ngibhejile la singihlulile. Kodwa ke ngingeke ngiyibhleme ngoba yilimi elingajwayele, uyabo. So kuyafana mhlawumbe nakwezinye iy'nhlanga ilimi uthole ukuthi liqinile alifune. Konje kufana nami uma ngike ngakhuluma isilungu isikhathi eside, ngiyalizwa ilimi ukuthi namhlanje lingenye indlela. Ma uthi uma ngi-understanda kwezengoda noma I think
isuke ngakhuluma isilungu
ngithe ukutalka kakhulu.
Omunye umuntu uzothi kule ndima yethu there's this saying that I've arrived. Omunye umuntu may mistake that for ukuthi uma uthi ngisesiqongweni athi uZulu uthi he's arrived. usually ba ukuthi ufike la uya khona ngesayina kungani ukhethe igamithi usesitone
ngicabanga ukuthi bhuti omkhulu sesihambile yona indima le lesikuyo sesinaso futhi isikhathi sihleli lapha phezulu so uhambe nje wafika la ngithi khona ngicabanga ukuthi enye into mawumuntu kubalulekile ukuthi yonke into iqale kuwena kuqala uqale utshele wena kuqala ukuthi mangithi mina kunjalo noma omunye umuntu angathini kodwa iqale kuwena kufana nanoma kwenza ingoma unga-expect ukuthi ithando omunye umuntu kuqale ayiqale kuwena kuqala uthando layo lithi iphume ebantwini khona ozoyithanda khona ongeke ayithande kodwa wena mawukholelwa kuleyo ngoma leyo uzokhona ukuya phambili nayo ngoba uyayithanda kodwa mangabe unga-expect omunye umuntu ukuthi ayithande kuqala khona into ezayisho ezovela ikuyisa amandla kanti wena bowuyithanda ingoma so ukuze ngithi ngisesikhongweni kuhambe kwafika la ngibheka khona indlela esesiyihambile ukuze sifike la sikhona ngicabanga ukuthi ezinkabi record kuhambe kwafika la ngibona khona ukuthi sesisichongweni manje sekula impela ekuwukuthi khona sekumele sizame ukuzinza khona sihlale noma sibuyela phansi
umphikile kahle kakhulu ngoba ngikhumbula nje uma ngiqala ukuhlangana nawe I told you about the video and any shooter it was kuthiwa ngibiza ngani kodwa lento manilo ama hip hop artists namasayifo noma yini
oh yeah
inzwile sesho esekubafo esethi nika on top
impela labo abajabuli kahle kahle ma ngigqoko brand nani kodwa uRashid wazikangcono ungazi ngiseserengeni ungazi ngiseza kuma-SA Hip Hop Award ngihamba ngetekisi ungazi ngizowina i-10K challenge ngizoginqa umrapha abagqoke njengaye ngigqoke uprenoti ngigqoke umplaselo ungazi ngilayisha abantu evali ngithatha ispeshali bezongiphatha namhlawumbe u-500 ukuthi ngibalayishe ngetekisi lami ngibase back to the city ngifike ngiperform back to the city ngigiqa abafana ku-10K challenge ngithatha u-10K ngiqede ngilayishe futhi umphakathi ngobuyiselevana wazi yonke leyo nto leyo ngangibashala ephika bethi ngake mzulu ubona uwaperishwa ngibashala
ngikhumbula usashane la inethi ubanosasencane kumele udlale esiswini wawushaya ibhetle noma umfana kwi-YFM
ngiyayikhumbula kambethi
asiyeka
singakhumbuli angendaba u-hip hop ama-punchline ama-punchline isikhathi esiningi into abayijabulela kakhulu yabona
so usulihambile ibanga elide and abantu abaningi njengoba usho bakwazi nge-hip hop ngiyakhumbula uma ngikufonela ngibuza ukuthi hey le album ezophuma injani ndoda ngoba ngibona ngathi inkabi seyiyahlabelela kakhulu manje yini singayilindela kule album ngiyazi sisazoyilalela manje uma ungasidlalela nje usendlalele usichubuzela amagabade ukuthi yini esingayilindela kule album
ku-albhamu le kusho ukuthi mina ekukhuleni kwami emakhaya ngikhule ngumuntu obegida ingoma le yangakithi
amagida ngoma
hhayi amagida ngoma bekungelona igida ngoma kodwa ma ngabe benisuke nigida ingoma nibaningi kuthiwa nisuke nigida ingoma ngoba nisuke nibaningi uyayibona leyo nto leyo so sikhule sigida ingoma hhayi manje phela ngithi sekunabaculi bese kuba namagida song yabona kube namagida song ngiyakumikisa nesilungu amagida song so ngikhule sigida ingoma siyicula sikwenze konke into kakhulu ebeyisenhliziyweni yami mina ukucula ukusuka even eBergville ukuze eGoli ngakhula vele ngiyigide ingoma leya ngakithi kanti nanoma ulalela ukucula-ke kuyahluka uyabona kuyahluka uthola ukucula loku uyabona nje mina uma kungathiwa ngiya kuma-idols eyi ngafeyile ekuseni uyabona umkhaya usijava mangathi uya ama idols angafaili ekseni bafunani bafuna mhlawumbe
ngiyakwazi bafunani ngoba nobaba bakasigcina umdu wafaila kuma idols engakangeni zona phakathi so le point engizama ukuyenza nami ngeke ngiyithole kahle ngoba umdu uyamazi uyacula
unokuqhamuka sengize ngimina nami umdu engamsayela uyabona
kodwa wafaila kuma idols kwaze engakangenishe elayinini ezama sweet voice ukuthi ivoice injani 3 times ezama ephelele egate ball until ngelinye ilanga kwaqhamuka ithuba lama idols kwakumele ngiyophefoma khona. I decided ukuthi ngoba wakwangitshela isitori sakhe sama idols ukuthi why abaningi efeyila ngaphandle ngathi instead of mina ukuthi ngiyophefoma ngiyophefoma yena wahamba ufika performa kwasangana wonke umuntu bakhohle ukuthi is the same duo befeyila
xoshini
ngaphandle kwemoli bengamvume nanothi angene phakathi emoli uyayiboya yonke leyo nto leyo. So umculo ke yinto emakhaya esicule siyenza sicule sikhule sihlabelela sizinsizo until namanje bayazi ukuthi iy'nsizo nje lezi zilapha emumva bakhona oskriskri zikhona kodwa ngengisizo engithi uma ngiyibiza siyivume uyayiboya yonke leyo nto leyo. So uthando lokucula-ke ngimi likhule lapho ukurepha ngafike ngakuthola sengila eGoli ma ngifike ngithole ukuthi khona into ekuthiwa ukurepha bengingayazi bangiyazi-ke ngoba emakhaya I think into ekhona umasikanda umbhaqanga isicathamini maybe nekwayito-ke kodwa ngale sikhathi somandoza nobani bani kwakukhona-ke kodwa kakhulu kwakuwumasikanda isicathamini umbhaqanga. So ma ngifike eGoli ngathola ukuthi kune-hip hop ayiqala-ke ngalo kuhamba ama-hip hop session kwalokukhula-ke nje kukhula ngiyirenkela ngihambe ngiye ku-hip hop session ngiginqa insizwa uRashid uyaziyo ngiginqa akhuluma isilungu ukhuluma isivenda akhuluma yengiginqa nje ngiyishaya nje until namhlanje ngizokhipha 200 bars ngakhipha 150 bars
ufakazi
ngokukhishiswa yini yiyo yona inkulumo leyo ukuthi uZulu akasarephi ngathi mina awuthi ngibabonisa ukuthi ngisarepha ngizawabiza amagama-ke ngawabiza futhi kwanyakaza umhlaba wonke impela bavuka nabasebelele balele futhi manje uyabona sisazobaphinda kodwa futhi ku-200 bars soqala phansi njengoba nje ngibhizi naleli albhamu leli i-albhamu lesi-2 ngiyarepha kulona.
Okay, ngiyakhumbula ukuthi kule albhamu eniyenze nobafo umkhaya nakhemba mangabe niyoyibala nakhemba nje naphuma baye bathi ngesikhola niyofasta ayikhipha nje nahlala nodwa nabhala naproducer i-process yakho kule albhamu ihambe kanjani ukuthatha isikhathi esinganani uyibhala niyenze niyiqede niyiphothule
eqinisweni akungithathanga isikhathi eside ngoba ngicabanga ukuthi uma ngabe sengizoqala i-albhamu mina ngaso sonke isikhathi umqondo nenhliziyo ngihlezi ngikutshela ukuthi sekuyisikhathi-ke manje sokusebenza uyunderstanda ngoba uma ngingakutshela nje ku-albhamu esilenzile zonke iy'ngoma esizenzile ziku-albhamu ayikho esiye ingoma uma ngike ngayenza angangayizwa ngiyishiya khona lapha sibe saqhubeka nayo until size sizwe thina ezinkabi record ukuthi okay le iyasebenza le nisiqhubeka nayo. So angicabangi ukuthi kuye kwathatha isikhathi eside ngaleyo ndlela.
Yeah. Okay. Kuma-tracks awu-14 i-albhamu inama-tracks awu-14 esephelele. Ngiyabona ukuthi u-collaborate nabantu mhlawumbe abawu-8 or 9. Ubathethe kanjani abantu obuzo-collaborate nabo? Because I'm sure you've got a lot of friends who would have loved to be a part of the project.
Hey. Kuba nzima kona ukukhetha kodwa ekukhethi mina indlela engihlezi ngisebenza ngayo uma ngizokhetha umuntu engizomfaka kuya ngengoma. Ingoma uma ngiyilalela ngizwa ukuthi le ngoma ubani angangena kangcono uyabona. So isikhathi esiningi mina uma ngikhetha ama-feature kuyenzeka-ke nobara umfowethu lo engisebenza naye hey hleze ufuna ukufuthela wonke umuntu ubaba
uLeroy
uLeroy
asikabula
uhleze ufuna ukufaka wonke umuntu engomeni yabona nje khona umuntu abemfuna engomeni obefuna ngene wagcine engangenanga umuntu wakhona I think wa uKwalo Stallion uStallioni sengiyamceba nje kwalowo muntu if mhlawumbe ukhona la ukuthi umuntu owala ukuthi angene uxola yeah kodwa ke isikhathi esiningi thina bangabe senza ingoma sihlanganyele then noma ngabe uyilalela ingoma nawe uyeza ukuthi kule ngoma le umuntu ongangena yilo umuntu ongangena lo kuyenzeka phela sometimes ukuthi iphutha lenzeke uthola ukuthi ngise studio nonke bese mhlawumbe artist ivele ayi la ngiyazizwa la uthi cha ukho kule athi yeyi la ngafitha la ugcina nje ingena ke ndona bese base qabala seshona le sewunzima ukumkhipha uyabo kodwa kuyenzeka ke nento efana nalezo kodwa ke isikhathi esiningi thina enkabi record masifaka i-feature silalela ingoma bese sizwa ukuthi ubana angena kancono
ngizwa kahle umbuzo wokugcina bese singena engomeni ama-fans abo akwazi ngehiphopa bangayilindela mhlawumbe i-album anytime soon ezobajabulisa nabo ungane sesigijima nengoma kuphela sibashiya ngoku
ya ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi bengitshela vele ukuthi after la kuzomela sibuyele studio obviously ezinkabe record yonke ngoba inkabe record inamathi sifuthi amaningi siqala ukusebenza kuengomeni zawo ebese ke kufika nesikhathi sokuthi nami ngene hip hop ke manje ngenze album hip hop
no asambe stadium
no more 200
200
yeah indoda eqinisweni indecently zwenyama ngicabanga ukuthi ngingakhuluma yonke into engiyifunayo u 200 bars
umbizi cha 16 bars
oh okay I cheat so many feature already
say yes feature asambe ke stadium chimbo wahle
ayi tsumisa manje yeah Ayas bangene siyalion.
Asambe siyalion.
Yanbiza wafana wami Akukwalo wafana wami Ngwele nyota kona Yanbiza wafana wami Akukwalo wafana wami Ngwele nyota kona Katsonga kulambu kulolo Afunja ufune manjo
Utilana was soon, Sestong and Besutini. Put them down. Utinila, Utisestong when Besutini.
Sestong when the Dabenzanga gate is all Kasham, but Sestong.
Oh, Sestong when ain't Dabenzanga gets all Kasham.
Yeah,
Sestong when.
Sestong when in Hamba no for Ramsesan, and now open for Ramsesan. For Ramsesan, a young Bourgisha. Open for Ramsesan.
Hey, my daughter. Hang up, Mama Zula, tattoo up. Ta, imnani kakhulu mfethu lengoma le intro and ivusu singa. Yenza abantu bakhumbule ekhaya. Yini mhlawumbe ungafuna ukusitshela ngayo nje lengoma ngenkathi ni composer sikhona story mhlawumbe backstory khona.
Yeah, ingoma le ye intro ihamba ibe ushuni wangakithi ingoma yangakithi ihlukile ingoma yomzansi so ihamba ibe nazi impande zomzansi angeke ngisho ukuthi ezoshameni isiqi sakhona esomzansi sengoma yangakithi yomzansi inkinga ke akuyona ingoma mhlawumbe engathi idume kakhulu ngoba ama artist wethu mhlawumbe amaningi acula umzansi wekho maningi emsakazweni uyabo kodwa inesiqi sengoma yangakithi yesintu yomzansi ya
awuzweke home sweet home hey inkabi seyicula manje isilungu home sweet home bewuchama bani la
ayi webhuti ngiyazama namanje ukuthi ngibuye ngithi ngibamba bambe nje la ngibizwa khona nami ngesilungu yeah ihome sweet home ingoma ekhuluma ngekhaya uyabona njengoba kuzoba u Good Friday ingoma right kakhulu kuyekhaya ikhuluma ngokuyekhaya ikhuluma yabona ngoba umnando obubasekhaya mawufikile kuyenzeka phela abanye mhlawumbe umuntu mayethu yekhaya usuke sowetha yesantini asuke for slow aye kahle home athi uyovakasha ekhaya kodwa ke kuyenzeka ke thina masithi siyekhaya ungene ku N3 uhambe ku N3 impela uthi udilika ke entabeni zangakithi kumphengeni ubufona uthi ngicela abashana bangilinde stopini
awuzwe
ngicela abashana bangilinde stopini uthola ukuthi ke ngoba phela sisuke emakhaya siyosebenza itori esiyixoxayo bhuti omdala thina itori zasemakhaya abashana uthola ukuthi uma uye egoli uyosebenza uthumela imali phambili ukuthi gogo omama awuhambe ubuyothenga mhlawumbe sikudinga ekhaya njengoba kuyifestive nje kubhakwa amakhekhe kube mnandi uyabo uthola ukuthi wena uza ngemumva kugibele mhlawumbe iteksi yesithathu imali ihambe ngeyokuqala
ngizwa kahle
yeah
ngiyayazi leyo mpilo le home sweet home
bafana sekwenze njani manje makepis What's about King Watson?
Lamakoman, Cocas Pagelis to one, Sidumbi Lamaki one, Boya Masman Dongo man.
Say to Meli Malinga, to Meli Mali, your figure, Kalanami Lapeka. Isha is Ule, Pindicule, see your figure, Masignane, Lemaka. Alan holding gaps, before Coca Sabin Coca, Scoca Pantis Bongo Hambolam. No, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no,
no, no,
Ivale mfana ivale mfana. No, thank you so much. Uyambona ubafo uma ngabe bizwa kuthiwa akazocula uyakhophoza bheke phansi intombi engamazi ngazithi inkosi yami akeve namahloni aveshaye uzwe ngaba amaziyo bethi ushaye kodwa ungamsukeli zinjalo-ke zangakithi ziyahlonipha kodwa ungayisukeli ngithe uma ngilalele le ngoma ethi kade ngikhala ngezwa iy'nyembezi zomuntu othi nakhu la ngisuka khona sengikhalile kodwa iy'nyembe zami seyisuliwe angithi sizothula silalele ingxoxo langaphambili ube wodwa umhlangano
Sibali awuthulisa iy'nkabi zakho lapha emumva siyacela abafowethu siyazi sibancane kodwa-ke siyacela abafowethu nisihloniphe nje okwamanje nibakhulu siyanazi siyanivumela futhi kodwa sicela nje umzuzwana siyabonga
ehe siyabonga mhlambe bakhulunyiswa ukuthi abayiboni le view engiyibona la ngaphambili hheyi kuhle la ngihleli khona ha ngeke ngisuke ngisho sekuthiwa ngisuke ngiyohlala ngemuvi into engiyibona la ngale engel kuhle la okay bafu ithini le ngoma kuwena ngicela nje uqale usitshele ngesiginci lesi sikhala ngemuva ebese ungitshela ukuthi wena i-experience yakho nalento oyilethe the flavor oyilethe engomeni yini ongasitshela yona ngalokho
kuyona le ngoma bhuti omdala home sweet home ayi ma ngiyicula nje ingoma mayithi home sweet home negama liyazisho bhuti omdala ngiqale nje ngibingelele konke umuntu khona iyazisho bhuti omdala mayithi home sweet home wonke akekho umuntu ongafisi ukuba sekhaya kusho noma mhlawumbe uvakashile emzini yabantu mase bekuhlupha sebekuhlukumeza ukukhumbula ukuthi eish kodwa ekhaya ngiright we understand so mayithi le ngoma home sweet home iyalichaza leli gama ukuthi ma ngisekhaya yonke into iwushukele yonke into imnandi futhi yonke into kahle kahle kuthule kunokuthula ekhaya so ngingasho ngithi nami iyangithinta kakhulu cause eqinisweni ngila egoli njengomsebenzi kunezimo ey'fikayo zingishaye you understand kodwa ngithi hayi ngike ngikhulume futhi nobhuti omdala ngithi bhuti omdala hayi lalela sezingishaye kakhulu ngikhumbule ekhaya ngoba ekhaya ngifike khona noma kuthiwa mhlawumbe-ke nakho mhlawumbe sithe ukuxikazisana bhanti bafike bangikhotha amanxayabo kunokuthula shwele
yabonga ehe ithini ingoma kuwena yini ekwenza ukuthi ubhale ngendlela obhale ngayo
ngiqale ukubingelela niyaphila endlini cha ingoma ichaza ngokubaluleka kokuya ekhaya nangomuzwa nje oba nawo uma kushaya iy'khathi zamaholidi njengoba kuzoshaya ugudi nje kumele sehle ichaza ngokubaluleka kokuya ekhaya bhuti omdala
ngizwa kahle ngifuna ukuyibonga inkabi nation nestable sakho ngoba ngiyakhumbula sixoxa ngelilanga sixoxa la ungitshele ukuthi bakhile labafana emakhaya ungababoni
abasondela oh nayi-superstar senkabi records evikile sitelyona esimabalabala mfana kasisidudu inkinga sondela uphu lwa abasondela
ngifuna ukukubonga kakhulu njengenhloko ye-station noma ye-stable ukuthi ubaqugquzelile ukuthi bangaqali ngey'moto ngiyakhumbula nje sixoxa ngenye ilanga ungitshele ukuthi usanda kuxabana nomunye ngokuthi uvele wayothenga imoto umtshele kahle ukuthi yima kancane siyazi isikhathi semoto kodwa wabagqugquzela ukuthi akwakhiwe emakhaya ngoba iningi lethu lasiphuma khona uma ngabe uqala wakha ekhaya abantu banokuthi uvukile umalambane ngoba bayazi ukuthi ekhaya bekufana nezidleke samahlokohloko kodwa namhlanje bayakwazi ukuthi bakhombe baze baphoste on-social media ukuthi kunje ekhaya ngalo mculo nangala mathalente abanawo ebese ngikubonga kakhulu ukuthi isitori sakho is very inspirational kubantu abaningi ukuthi you didn't give up on your dream awuzange ukuthi angifika ngisho nakuwoodin mike bese uzibukela phansi ngenxa yokuthi awuzange ugive up baningi ababukela kuwe bathi uma wakwazi ukufika wabekezela sewuhluleke kathathu kodwa namhlanje usesicongweni bafuna ukufana nawe akafikanga kuyona akafikanga yayona naba abanye bakhile ngangikhuluma naye ngitshele ukuthi ngakhile ekhaya
sanibonani sanibonani ninjani Ayi bo ngicela nibe nempilo sanibonani. Ninjani? Ngiyaphila nami bakwethu njengoba seshila ubhuti omdala ukuthi ithemba alilahlwa okokuqala nje kufanele ukholele kuwena ukuze nabantu abaseduze kwakho bezokwazi ukuthi bekholelwe kuwena bese uba humble so that yonke iminyango ongqongqoza kuyo izokwazi ukuthi ivuleke. Shwele.
Shwele.
Yeah.
Sanibonani. Igama lami ngoXolo Stallion. Yebo. Yeah, hayi nami ngiyajabula ukuba la. Konje sikhuluma ngani bethu la.
Ingoma ebikade ithi Home Sweet Home.
Oh.
Yeah, njengomuntu okuyena ohleli kokhehle gume lapha ngemuva.
Yeah.
Awusitshela inspiration yakho for yale ngoma nokuthi ithini kwena.
Oh, njoba thina siyabantu abathanda emakhaya kakhulu vele. Siya sihlezisise emakhaya. So ingoma nje uSiyantuli no Big Man bathi asifaka amaverse nomduwa. Sase siwafaka ke sakhuluma nathi ngeexperience yokuye ekhaya. Yebo.
So uma ngabe kuthiwa asambe Stallion basuke besho kuwena.
Yebo.
Wenzani? Wenzani uStallion?
Oh shuthi shuthi mina lapho lapho ocofocofa amabutton lapha.
Inkinobho ithintwa wena.
Yebo. Yeah.
Hayi siyabonga. Siyabonga. Thank you so much. Yeah, utrack number 3. Ngithema ngimlalela ngezwe inyembezi ezisuliwe ukuthi ijeni yakho ibine inyembezi kakhulu. Kodwa namhlanje usuyakwazi ukuthi zisulekile lezi inyembezi. Angazi uma ngiyageja na.
Ayo khuluma iqiniso bhuti. Itrack number 3 igama layo ukuthi kade ngikhala mina. Kusho ukuthi ngiyazama kahle kahle ngishisile imphepho emsamu ngathandaze esontweni kodwa ngathi akulungilutho kwelami side so kuze kuphela ngisho inkomo esibayeni leze ngigabe ngaso ngenxa yokuthi kuthiwa kuyomela sishweleze kunamacala mhlawumbe esingawazi thina akhandwa abazali bethu kodwa kuthiwa izinto zakho ngeke zilunge amacala lawo engakalungi kusho ukuthi kuphela inkomo esibayeni ngizama ukushwelezela amacala engingawazi ashiwa abazali bethu so ingoma ke utrack number 2 ithi kade ngikhala mina.
Okay, kusho ukuthi ile ngoma ikhuluma ngama generational curses usuwa breakile ke manje ngoba usudlondlobela usafana nomkhulu.
Ayo usuke waqinisa kakhulu esilungwini ama general.
Kade
some is telling you. Dear Toy Man. Dear Moshe Simba Pimsa. You go down. I ain't go down long. Eesh. I think I love it. Yes. I'm just. Nasasa. So then I love it. Atengala mina Yesu namhla nasasa ngizobe ngala mina Igaze bayangizwa na hayi uqe phansi ngedu hlizimbi wemalu Igaze bayangizwa na Awajala uqe phansi ngedu hlizimbi wemalu Gaze bayangizwa na Ayunzi Malume nomuzo Ukholoma unzi Kodwa mina ngidinga impendulo Malume like a Tina Sohluphe kunaphathela Ayunzi Hallo like aya tena so hlupe mola pa tena I want to see ugcile ngathandaza ayishisa imphepho emsamo kodwa kulungi na wena lo atenkala mina yes namhla nakusasa
Zoring kala mina. Nating kala mina. Izo, namla, sasa. Zoring kala mina. Igaze maya nizwa na hai. Kupe panzi ngetu, shizimpe, womalu. Igaze maya nizwa na. Awajala. Fancy it, she's in pain. Woman, look, that's a young is one. I won't see. Belling comes by sexual laser. A matter is now as enough. His son was about Sally. I belling comes by sexual laser. A matter is now as enough. Oh man, wawa. Lami niya fisa, shinji si mekaya. Kotwa glumi na. Ayansa. Aye. Samine wanduwa zatuma. Ayochi, wila banana. Kotwa glumi na. Namadoho. Natinka halamena. Izo, namla, naksasa, zove nkala mina. Igaze maya nizwa na hai. Kupe panzi ngetu, shizimpe, uwe malu. Igaze maya nizwa na. Awajala. Kupe panzi ngetu, shizimpe, uwe malu. Igaze maya nizwa na.
The song is very emotional. Ngiyayizwa ukuthi isuke kujuleni kwenhliziyo yakho.
Yeah.
Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ikweletu zomkhulu nokhokho zibadelwe manje ingakho izinto seyikhanya.
Yeah, kona kuba njalo impela. Kuba njalo kodwa kuba isimo engicabanga ukuthi sindlula kuso izinto zithi zingalungi kuthiwa kunamacala khona ekhaya. Kuthiwa umkhulu akenza ukuthi yiko khambe khambe kuze kufike nasesithembini. Isithembu kuyahamba kufike kuthiwa eyi wena iphutho walenza wathatha kuqala kunobani. So manje awuthatha omunye umakoti umthathele ubani qala before ezakhe izinto olunga uthola ukuthi usunesithembu ke ngenxa yani omunye umakoti kusuke kungasiyo wakho ngokomthetho ngokwesintu kodwa kusuke ku mhlambe okabani bani wasekhaya owazi wahamba engathathanga nalapho kuyafika.
So niyabona ukuthi bafowethu isithemba sisithandi thina siphoqwa isini.
Ka mawufuna izinto zilunge ngivumele ngesithatha isithembu.
Ah sisifuni mina nje angisifuni kodwa mangiphoqwa isimo ngenze njani? Ngenze njani? So ngiphoqwa isimo nami. Angizenzi. Eh?
Cha cha.
Ngisithatha. Angithi nje ngidabuli nje once.
Angithi phela njengoba singabantu besilisa uyazama ufuna ukulungisa izinto. Singeze mina nawe masihamba kusale nezingane zethu asikulungise mina nawe sisekhona hayi ngoba ngisuke ngifuna ukumthatha uMakhumalo kodwa nje isimo esenza ukuthi ngize ngigcine silungisele izingane. Hawu ungazi ukhalela umuntu ka lona kamfowethu umuntu kamfowethu vele umfowethu wahambe ngamthathile so se ungakhalela umuntu wamfowethu. Wena ungowami lo yasimthathayo kamfowethu.
Hayi ke. Yeke intokozo. Liphuma kule liculo.
Yeke intokozo ngikutshele bhuti masilenza. ULeroy owatsenzele yangoma. ULeroy kuwumuntu ohlala hlala phinda afuna ukutetema la kimi. Uyabona? Para para. Abuya teteme ngiyimatha izulu awungibhalela ingoma enje
yabo. So I think ngalelo langa efika studio wayekhumbule umamake. So wathi Zulu, ngicela ubhale ingoma enjela, yabo. Base zimvuke kahle unokurepa-repa naye studio athi uvela uba uthi ayikho ke le nto leyo. Uyabona? So athi Zulu, ngicela ungibhalele ingoma kanje, uyabo. Kusho ukuthi masiyibhala kwakuyiso leso sikhathi mhlawumbe sento ayeyifila ngaphakathi e-studio ngase ngithi mina cha ngoba usekhulumile kanti ne-beat lisuke likudirector kahle kahle ukuthi kumele uyephi
ingoma iyephi
ingoma kumele iyephi so ngoba naye uLeroy umuntu owu-understandayo umculo wawumuntu oqhamukayo ukuthi Zulu mfowethu ngicela ubhale ingoma enje ngoba isimo sike saba nje ngashiwa mhlawumbe abazali ngesikhathi esinje kodwa siyasebenza siyaphusha siyaphambili sihappy I wish abazali bebengabona ukuthi siyapi uyayiboya yonke loo nto leyo so iyeke intokozo ukukhuluma mo ukukhuluma nabo abazali ukuthi mama siyabonga mani noma sinikhumbula kodwa asipheli mandla siyaqhubeka siyaphambili siyapressa siyaphusha siyaphanda siyaphambili
siyaphambile yeah. Mina-ke ngumfana kagogo ngakhuliswa ugogo ngiyayifika iy'nsuku la ngithi khona eyi ukuba umasithole uyabona ukuthi imisebenzi yakhe isineyiqhamo namhlanje
yeah.
Track 4 yeke intokozo
bafana sibanjwe yikhokhwane
Sagoni, Gawana, now we're all so good.
Ingoma le eyiphosho ngathi usixegisile le Stefa uthi ukuthi kancane. Awu ethe nje ndoda ithotel lodo nje. Ingoma le nami ngiyithanda kakhulu. Ine message inomyalezo endleleni esiphuma kuyo ukukhula ukuthi abazali bakho bakufundisa njengoba bowusho bhuti omdala ukuthi uyafisa ngabe bayabona ukuthi kuko konke abekwenzile usukuphi. So nami ingoma eclose kakhulu enhlizweni yami. Yeah.
Ngiyabonga, ngiyayizwa cha, ijulile kakhulu. Ngicela ukuphumelela featuring uZakwe.
Yeah.
By the way, uZakwe is one of my favorite hip hop artists in South Africa.
Now, siyabonga. Uphu Rizoro. Ziri.
Sinqawunqawu representer. Ezase sinqawunqawu.
Usondela, sondela Ziri.
Yeah. Le ngoma niyibhaleleni.
Aw. Oh. ingoma yini ngifisa ukuphumelela. Ingoma ozama ukukhuluma ukubonisa mhlawumbe abadala nabakuphethe abakini ukuthi ngiyacela nami eningiphathele kona ningivulele, ngiyafisa ukuphumelela. Mangabe ngonile ngiyaxolisa, uyabona. Mangabe izono zabazali ngixoleleni, kodwa ngiyacela eningiphathele kona ninginikeze manje. Baba, ngiyafisa nami ukuphumelela endleleni engizoyihamba, ngicela ningikhanyisele. So sathi uma sidlala estudio ngacabanga ngathi cha, umuntu ozongena kule ngoma uZakwe. Yeah.
Foka Zakwe, ithini le ngoma kuwena? Yini ekwenza ubhale ngendlela obhale ngayo?
Ngibingelele wonke umuntu, ngiyabingelela. Ayi mfowethu, ukhuluma iqiniso nje, useyibeke konke ngoba nami engizwisa akachazanga kakhulu. Ngithe ngizwa ingoma ngabona nje ukuthi kahle kahle la ake sicele, uyabo. Nakuba kukhona esesikwenzile empilweni, kodwa asiqhubeke sicele ukuthi sicela ukuphumelela noma ngabe sekunjani, kodwa impumelelo ngeke thina siyibeke, thina sithi sekwanele. Siyacela ukuthi silo siqhubekile nje uNkulunkulu esisingatha nabasekhaya, kunjalo nje.
Ziseyiningi icongo ekusamele singene kuzona.
Ayi kunjalo, kunjalo.
Awuzweke. Bathini ekwa hip hop but yo selector. Asenze njalo.
Let's get it.
Ayi. Ngicela ungibelezi. Ngifuna uphumele. Oh, aya sibangene siyalona. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ngithethile, imithandazo yami iphumele, indlela yekanyeni wabo ngiphelise. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami baba ngithethile, imithandazo yami iphumele, indlela yekanyeni wabo ngiphelise. Baba ngiyafisa nami uphumele. Izono zami wabo ngithethile, imithandazo yami wabo iphumele. Oh,
Baba ngiyazama ngiyashuleka ngiyazama ngiyakhuleka mina ngimende wonye intanga zami siyakubeka ngimpili yanyukela ngiphakama ngiyakubeka ngokwami ukwesandla intanga zami siyaphumelela nami ngicela ungipha amandla mangabe sunile sithethelela sasidala indlekisi emphakathini lami ekhaya ngisho imbuya ngotha sayibazelidle kwehlazi usebenza ngothula ukhokho usiholela uboyinani sesibhila ngokucela slimba ujesu usekenani angamala ngithathe mhlawumpe ezulwini ekomnani ayihaphela amathemba sengabeni sibiza unyaba ngiyafisa nami uphumeleni izono zami wabathekeleni imithandazo yami iphumeleni indlela yakanyeni babomphelezeni baba ngiyafisa nami uphumeleni izono zami babomphetheleni imithandazo yami wami iphumeleni indlela yakanyeni babomphelezeni baba ngiyafisa nami uphumeleni izono zami babomphetheleni imithandazo yami wami iphumeleni indlela yakanyeni babomphelezeni Baba ngiyafisa nami ukuphumelela izono zami babomthethelele Baba ngiyafisa nami ukuphumelela noma kunzima ngizokuthathula kulomgwaqo nameva andivele inkinga ngeza phela ngumkhuleko kuphela nasikhande amaphepha silwene ukuphepha bofunda amaphepha Bengathi bayangithemba bathi gimme pusha zolunga mawungena siyabangena ngathi silinde ithuba lokufunda buka bangibekezela and manje bengibabuka befunga bengeka phumelela mtshali wathi mawufuna ubuguqa so manje ngicela ukukhanya lapho ngikhinceka khona ngicela somandla nginika ikhamba lapho ngikwa khona ngizocela ukuphakama ngiphinde ngizame lapho ngiwina khona ngizocela ezami still zime nami ngoba ngisasekhona ngiyabonga ndloka kwanjele bani la siyazama siyaphuma siyangena sikhanje ichweba siyakwaqaza amathuba mayivela ngabekezela manje umdali mangisuza uyavela wangifundisa indlela ngakhuphuka ngafusa imendela nami uphumeleni izono zami wabangithetheleni imithandazo yami iphumeleni indlela yakanyeni babomphelezeni baba ngiyafisa nami uphumeleni izono zami wabangithetheleni imithandazo yami wami iphumeleni
uyafuna ukwenza kangcono ngiwathandile nama lyrics akho la usho khona ukuthi noma indlela beyinzima kodwa ngikwazile ukuthi ngomthandazo ngikwazi ukuthi ngifinyelele phambili yini mhlawumbe ongafuna ukusitshela yona in terms of nje mhlawumbe ukugqugquzela someone who may be going through a tough time
Hey ngiyabona nje nokugqugquzela abantu abaningi kuyaye kwenzeke empilweni Gaye kwenzeka empilweni ukhande into ikhuthaze omunye umuntu ebese kusasa lo muntu ethi njoba ungikhuthaza eyimfowethu ubuka nami sekunjani namhlanje sekukhuthaze kamina so namhlanje ngizocela ukubongela lensizwe la ngijabulela kakhulu umfowethu even akukungifaka kule album njengamanje there's not much engathi mina ungibizele kona kodwa unayo lento ukuthi umfowethu ngiyamncanywa so njengoba ngibizile kule album kusho lukhulu kumina ngiyabonga kuyena yini ngimfisela inhlanhla njengale album uNkulunkulu ambusise nje njalo haleluya
ngiyabonga mfowethu uma ngabe siqhubekela phambili sithi insuku ezinhle nezimbi what inspired this song
insuku
ezinhle sondela mnqobi
yazo insuku ezinhle nezimbi ingoma engiyenze nomnqobo yazo kanti yabona ezinye izinto zenzakala ngenye indlela wena bhuti omkhulu uyabona ingoma le uphi yazo mnqobi
nangu yes
Osayo Pema.
Upemani.
Masiyenza angifuna ukuqamba manga ngangajabule ngangekho right emoyeni ngaphakathi uyabo ngangekho right emoyeni ngaphakathi izinto ngendlela ezenzeka ngakhona mangifika e-studio kumnqobi ngafike ngamtshela umnqobi ngathi mfowethu nanti beat ekahle kahle umnqoba ngithi uphinda produce kunama beat ayengithumele wona uyabo kodwa ngathi mangifika e-studio kanti kune-beat engathunyelwa lona kudala engangilifihlile but ngalelo langa ngalikhumbula ngamnika umnqobi ngathi nanti beat mfowethu ngicela senze something kuleli beat leli wathuthuthi ngathi ake sikhulume ngento ezinhle nezimbi uyaunderstand eyi umnqobi kuyinkinga kumnqobi angikusho bhuti omdala ungakubuka nje kugqoke ibhantshi lamkhulu wako umkhulu wako uhleli la impela kuko sayishaya ngaphuma phakathi e-studio umoya futhi usuthe ukuphola sengithe ukukhuthazeka ngoba umculo kumele sazi ukuthi umculo uyinto yomoya uyinto yenhliziyo kokunye uyakukhuluma hayi konke ukuthi kusuke kwenzeka kuwe kokunye ukhuluma phela ngoba uma wenza umculo ufana nesithunywa so kumele wenze into owaziyo ukuthi le nto noma kuthiwa yenzeke kimi kodwa khona udadewethu noma umfowethu okulesimo lesi yeah okay. Kube njalo ni
babunqobi ithini le ngoma kwena
Yobu uyichazile ichaza amnandi ubhuti sanibonani ngibingelele kuwena wonke umuntu okhona la so ingoma mangabe ifika inkabe yathi mayifika lapha endlini yami eyinqobi kumele sisebenze andakazi ukuthi sizosebenza kwini one thing ngine studio endlini ngathi hayi woza bhuti mangabe ifika endlini adlale leli ibhithi nomoya wakhe ke mangabe ifika kumele awubone ukuthi hayi uphansi umoya wensizwe nohlobo lwengoma engayenza kwakuhlobo angikaze ngicule ngama topics afana nalawayana angisunti phela mina yabo kodwa ke achaza ukuthi uNkulunkulu asimazi ngase ngenza lolu hlobo lwengoma yebo
ngizwa kahle asingene kuyona mfoka baba
Zindlelezimbi empilweni yami Ngoba languna ngifika ngamuhlakani phakwa Ngibone insuku zindlelezimbi empilweni yami Ngoba languna ngifika ngamuhlakani phakwa Ingakho ngicula ngithi Timo mo 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 Timo mo 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 Angifika ngamohlakani bhakwa Timo mo mo mo
Sango
Timo mo mo mo
Sango
Timo mo mo mo
Sango
Angifika ngamohlakani bhakwa
Sononga ayi teluka la jawula wasasha abanga kulega ngiya stop give me igama lakho awona ngona ngifika ngomhlangani baba ayi ngibonga izuba sihle nesimile yami
Ngiyabonga kakhulu. Cha mangisho nje ukuthi ngenkathi ngilalela le album ngizwile ukuthi le iyenye yeingoma eyithanda ukuba yifavorite kumina ezinginyakazisa nami ngendlela ethize. Engikuthanda ngayo ukuthi iyingoma kodwa futhi uma uthi uyayilalela inokulanda ukuba yisayoni. Ngibona abantu bejikeleza mangabe kudlala le. Kodwa futhi ngiyayibona insizwa isina. So ingoma emnandi ngoba ihlanganisa konke. Cha, niyididiyele kamnandi mfoka mnqubo.
Cha, ihlanganisa konke, insizwa ziyahlupha nje.
Ehhe.
Ayihlanganisi konke, insizwa nje ihlalela ukuhlupha. Isinelani kodwa ingoma ho kodwa bafuthi usigwabe, yasigwabe. Izi, hawo bakwethu, hayi yabona nje. Siyabonga kakhulu kodwa sibonge kakhulu.
Njengayo nje leqedwe uthi fusek.
Uyizwa fusek wethu, uyizwa kwawo kodwa smart ongcwele. Hayi mina sengiyekile leke.
Awu kodwa shaba okholweni ufuseke ungenabe.
Fuseke.
Awu shaba. Awu behave yourself uziphathe kahle. Isilungu leso.
Ikhaya lami. Ikhaya lakithi. Track number 8.
Ikhaya lakithi ingoma ekhuluma ngekhaya bhuti. Ingoma ke kodwa le ekukade bayilindela. Ku album kwaba ingoma yokuqala sayi record last year ingoma esekunesikhathi ihleli kade befuna ukuthi iphume abantu ingoma yokuqala impela ababefuna ukuthi iphume ingoma yakudala yeah asiye ndona
awushulenga ay ngikhule ngizabalaza ay bapumisha walala Ekaya winyaka yaya kodwa namhlanje wabhlisi alaja yemina ikhule ngizabalaza yini maphuphe shawalala ekaya winyaka yaya kodwa namhlanje wabhlisi alaja yekangekaya la Yeah.
shona ba shama ya ya. Usizi la wala chala yini. Aye.
Kukuma kuteni.
Wago menje na la kukai. Abazale ba shona ba shama ya ya. Usizi la wala chala yini. Aye. Sema kile semza mile. Kona ba umila pensi msamula.
Sondela
Sibali Sondela.
Ngikubona sekhiya sokubamba ngapha uphetheni kanti Sibali. Sibali. Ngikubona sekhiya kodwa amaugiya sekhiya sokuloku uthi Sibali ngithi hayi Sibali. Nkabi.
Yebo bhuti obugono.
Ufuna ukuthini ngale ngoba ngoba ngizi inoma vibe inyana nje belinye iqembu elithize. Khona leli qembu leli lithande le nto lekubiza amagerilla le ngoma ngiyibiza.
Ngicabanga ukuthi ukuze ngingayikhiphi as isingili ngangibalekela kona lokho ukuthi amaradio ngeke azayidlale ngenxa yokuthi inaleyo nto leyo kodwa imessage ephakathi. Akuyona lento oyishoyo phuthi umdala imessage ephakathi. I-message yokuvusa ikhaya, i-message yempilo. Uyabo yiko ke ukuthi i-beat lithe ukuthi. Yiko ngayikhiphanga ezisingile kodwa kabantu ngiyacabanga ukuthi bazothokoza namhlanje ngoba iyaphuma ebusuku.
Cha, kusho ukuthi indlebe yami yezwa ngoba uma kukuthi wayizwa leyo nto nami ngiyayizwa. Kusho ukuthi bazothi begqoka ama-beretta green bebe beyidlala le ngoma. Ngiyabezwa nje.
Yeah, angazi ama-beretta anjani abayobe bagqokile.
Kodwa wena ungeni lapho.
Yebo, yebo bhuti omkhulu.
Ehhe. I-track elandelayo ithi awufuni ukungiqoma. Eyani inkani? Hawu. Eyani inkani? Yini eningafuni ukumqoma? Ushela ngomlomo. Kanti kushelwa ngani? Hayibo.
Hawu, ayi. Zithi uthini manje ntombi?
Ithi ntombi ungangitsheli ukuthi uyangithanda. Ngikhombise ukuthi uyangithanda.
So zikhonjiswa ngani?
So umbuzo uthi ikhona into yokukhombisa.
How ngasho nje engomeni kalwa ukuthi aningizwanga ukuthi ba futhi angiyazi le ndomeni
asibayele
ukushela wephuto omkhulu awufuna ukungqoma kusuthi ukuzama ukushela intombi uyishela isikhathi eside kodwa ilobi kubeke emathembeni usabathe ithi awuqinisa amagama uyabona ngiyamuza udadewethu lapho uthi ngibonise ngani uso straight uthi hayi ngibonise ngemali yeah kodwa ke ewu ngisazama nami ngiyogcina ngifikile lapho ukuthi cha ngithi nako abazali abajabule uyayiboya yonke lonto leyo kodwa siqala la kumashelana nomaqomani
zisashela ninsizo kusashelwa
Webhuti angikutshele mina uyabona ezinsizweni engi-invitele mina la angikutshele nje ukuthi zisashela kulezi engi-invitele la kungenzeka ukuthi bahlukane nentombi ngoba sebeyasaba basaba lento eshiwo usisi kodwa ke uyabona uma sifike kahle yakwethu inkabi ikhohlwa kwakuthi kunemali phakathi khohlwa kwakuthi mali usukhuluma nayo kahle bhuti uthi he ngicela ungenzi sweet la ngicela ukwenza sweet la lokuzenzela ngobe lokuthenga liyashesha ukuphela eh ikhohlwa imali ngempela kuyenzeka yiko nje phela ukuthi zithola abafana ba wrong
eyi nkosi yami Oskriskr
bafike bakhuluma isilungu bakhuluma take you out bakhuluma inkulumo zako WhatsApp kanti cha mawukwe wayibamba kahle ngesandla wathi kusho yona ithi sikhuluma isilungu yale ibe kodwa nimbonile injomi uyayibona le nto le awugeji
mina ngagcina ukushela 19 years ago lapho kwakusathiwa khona intombi uyibambi ngesandla uyibamba ngamazwi angazi ke noma abafana bamanje basakwazi ukuyibamba ngamazwi intombi ayibambi ingahambi
zibalekela lento hawu awuzela uyisho intombi lento ishoyo yazi yabhilithi wazi wabhilithi uma mpela kulento ayishoyo awuzela uyisho ha isibhukabhuka inyama emnandi
thobani awuzokuphendula mfowethu ngiyazi uzokuphendula thobani awuzodela mfowethu qalisondela ngiyaqala sondela thobani sondela sondela uzayidiya enkani namhlanje lo mfondo onawo uyomakuthelile woza thobani woza thobani ayiyomanaqokeni mafana uvula umfondo hayi awuzo lento yishoyo
Hayi
ngiyabonga.
Bonkulu ngabe ngidlala ngawe mangayinike mic uqedile qedile uqedile
hayi ngabe umshina impenso usekhule ngobuhlelo buselalele ukhohlwa ngobuhle iphi umthandwe ugcwele ukhala manje awufuni ngoba
Aye. Awela funu ngoma. Awufunu ngoma.
Aya spagene siyayona.
Awute wute ule sonjawa. Wute wute ule sonjawa. Kamula la makuma la machapa mina awufunu ngoma. Kamula la makuma la machapa mina awufunu ngoma. Aye, nizamile mse, nangashola wanongoma, ufunu ngoma. Nichilinga, chaga mtabu ya lingana, ufunu ngoma. Senge ulande, Zimbabwe lomu, timitano mungu, tasponu zukunyula. Senge ulande, Zimbabwe lomu, timitano mungu, tasponu zukunyula. Shona wabula wayo tembalami asponu zukunyula. Shona wabula wayo tembalami angbonu zukunyula. Kazi wangi kwela pelelo makama. Kazi wangi kwela chanomo pelelo makama. Yoko kitatu lumjano mundo kichakana nawe. Yoko kitatu lumjano mundo kichakana nawe. Tate ngikshela ga ukomi na utangineza matama. Tate ngikshela ga ukomi na utangineza matama. Funu mshune Zimbabwe nyuda dalindano. Awufunu ngoma, noma ngiphe Malawi ngiyolanda le ndalo. Awufunu ngoma, ngisamile msinga ngashona wanongoma. Awufunu ngoma, ngichile nganja kamhlabu yalingana. Awufunu ngoma, sengiyolanda Zimbabwe lomu, timtalo mungu asibone uzokunyula. Sengiyolanda Zimbabwe lomu, timtalo mungu asibone uzokunyula. Shona wabula wayo tembalami asibone uzokunyula. Shona wabula wayo tembalami angibone uzokunyula. Ngiza kuwe isandla gcwele igazi inhliziyo yova. Ngiza kuwe isandla gcwele igazi inhliziyo yova. Ngitho lukhumula mina mdala omuntu nelumuwe luthando. Ngitho lukhumula mina mdala omuntu nelumuwe luthando. Ngaphotho watela nesango bathi uwena yomlava. Ngaphotho watela nesango bathi uwena yomlava. Kolo mshone Zimbabwe ngiyolanda le ndando. Awufunu ngoma, ngizamile msinga ngashona wanongoma. Awufunu ngoma, ngichile nganja kamhlabu yalingana. Awufunu ngoma, sengiyolanda Zimbabwe lomu, timtalo mungu asibone uzokunyula. Sengiyolanda Zimbabwe lomu, timtalo mungu asibone uzokunyula. Shona wabula wayo tembalami asibone uzokunyula. Shona wabula wayo tembalami angibone uzokunyula.
Ngisho wena washalazi ubucabangani makudlala lengoma. Ngikunika umbhobho ukhuluma. Cha, ubucabanga futhi ubujulile.
Imali yani ntombi? Hawu.
Ngiyafuna ukuzwa le mpendulo. In fact bengithi ngiyakushutha. Wangashutheka. Mayimla uZulu.
Yeah.
ecula. You had a look.
Iyamfanela lento ayenzayo.
Bekucabanga lokho kuphela?
Yeah, iyanifanela. Ngathi ngingahlala nginibhekelele so nje.
Nawe kuyakufanele ukumbuka.
Awu siyabonga, siyabonga Ntombi. Uyazi futhi ngikutshele nje. Umfowethu wazi washona engathathile. Wazi washona umfowethu engathathile.
So kumele uthathele.
Yeah, washona umfowethu kanti angikutsho lokho. Umfowethu babe ngamawele bashona bobabili. So nje ngisene lona yokuthi ngisene necala lokuthi kumele
ngithathe. Babe u2.
2. Akuyone yami abafowethu. Akuyone yami abafowethu.
Hey cha. Kwazi kwangibulala ke mina ukuba imini first born ekhaya ngoba akeke ngizomkhomba ngithi umfowethu akakathathi kumele ngimthathele.
Hayi wephuthe omdala sizabona kuyenzeka ukuthi nasehlotsheni kuthi why abasekho bonke. Kodwa umuntu ongazama hayi. Ubuti yeah. Ebese na ubamba bamba ke kusuke kungayo yena wakho.
Noma
bengaba u5 nje.
Yeah.
Ubambele umfowenu uyedwa owakho.
Lento isho ikhona naseBhayibhelini.
Oyikhona.
Ehhe.
Iqiniso.
Kodwa manje ke nansi ingoma engihlukumezile. Weingane zakwethu. Kunengoma la engihlukumezile kaZulu.
Ay boy hey.
Kunengoma ethi ingulube yami. Ay. Ngithe mangiyilalela lengoma ngathi hayi ingulube yami. Awu yazi yabhlungu lengoma. Bekwenze njani?
Ingulube yami bhuto mkhulu kusho ukuthi yabona mawuthanda umuntu. Ngisho bengambiza ngamapha amagama. Uye osuke wazi ukuthi uthandani kuye ubonani kuye ngisho bangathi ingu ngisho bangambiza ngamagama njani uwosuke wazi lonke iqiniso ngisho bengathi ngulube ingulube yami ke le
check 9 ingulube yami
Yobazela wonda babekuluma bethi wena umuwe balane ngulube awona niwo Yobazela wonda babeshwa bethi wena umuwe balane ngulube yami awona niwo Yobazela wonda babekuluma bethi wena
Ya.
Njengoba esho nje udadewethu laphayana ukuthi umuntu omubi ngamanye amagama uthi indoda embi indoda engayithumeli iwallet. Hayi, ba ayikho into enijabulelayo, ayikho leyo nto. Hawu, wafundiswa yimini iwallet usuyifuna kimi.
Ngicela ukuntshela iqiniso. Uma ungayitholi iwallet, you are not the one.
Hayi, ungasikhathi nawo futhi omdala.
Lalela, lalela. Uma u the one wami, awudingi nokuthi ungikhumbuze, iyayiphumela. So, uma ingaphumi iwallet, hamba. Hamba uyocinga phambili. You are not the one.
Ozoyithumela.
Ehhe, hamba uyifuna phambili kwabazokunikeza iwallet. If you are not getting it, ngaphandle kokuthi uzoyicele. Hayi. Asidlule lapha insizwa sengibuka kabi manje. Uthi hayi thini?
Hayi liyakhala ibandla likamkhulu, hayi.
Ithini ibrazo manje? Ngiyazama ngiyahluleka, track 10.
Ngiyazama ngiyahluleka kusho ukuthi ingoma ekhuluma ngokuthanda umuntu ebese mhlawumbe uthola ukuthi niyahlukani ex. Uthola ukuthi uyazama ukuthola abanye kodwa abakhona ukuvala isikhala salo muntu owakwaba naye. Uthi uyazama uthola lo kodwa ubona ukuthi hey ubani wayenza kangcono. Uyayibona yonke leyo nto leyo. So ingoma ekhuluma ngaloko impela ukuthi ngiyazama ngiyahluleka.
Please listen bafethu, ngiyancela.
Ngiyazama ngiyahluleka kodwa angimtholi ofana nawe.
Yeah.
Yeah, into enjalo.
Eyi inkosi yami. Eyi ngoba ikhona leyo genge leyo ama irreplaceable. Ngingaze ngizi expose, awudlala ingoma mfowethu.
But it's all a one-post thing.
ngakuzo ulalela ubungkosini nemali yami solo ubungtsotsini ayi phela nginentombi usukhonjiwe na mina wente hlalala awumanye usufuna nemakamelweni wena mina bengte hlalala awumanye usufuna nemakamelweni yeye
ingathi le ndaba yakho izoba inkinga ubahle angithi wena uyazazi umaphophensa ichika ukahle manje ukusteliyani angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ubahle
English iqiniso ubomama le ngoma iyenza nomlindo
awu
ayizanga nami
awu awu
ngafike ngadlala iBeat studio I was a gadlini
wazung expose akusuya ngexpose ake
ayi nami phela yathi kungithinta thinta ngaphakathi yiwo ngithi angicebe nje straight ukuthi uwo wathi
nami ngangave ngiyisusela kuphi nje ngakwenza ingoma nje ngangenza ingoma kuphela akukho la isukela khona
nami ngase ngikuseka nje ngikuseka nje kodwa konke kuphuma kuwe yeah
no siyabonga siyabonga thank you so much i-reality ebuhlungu ukuthi khona kunjalo
hayi kona kunjalo hayi
kuyenzeka ukuthi eyi uthi uqondile kanti hayi usuphumile kujantshi
kodwa webhuti omdala kuyenzeka ngoba phela konke kuqala somewhere uyabona konke kuqala somewhere ngempela umuntu uyabona uma ngabe unekhwapha kumele sazi bafowethu wenza izo kumele sazi ikhwapha leyanuka uma ungalinakekeli
hey
cha sesiyibeka ngesoka phela ikhwapha nje mangabe ungaligezi ungalinakekeli leyanuka kanti nalo phela ikhwapha kuyenzeka ukuthi ligcine selihleli la impela selisekhanda kuwena kuqale kwalikhwapha ngoba ikusasa usukungalazi ukuthi likuphatheleni
yazi mhlawumbe
ey uStallion Love umaye maningi amakhwapha nawo kuStallion ngizwa nje ngokuvuma ethi shwele wena kamkhulu uvuma yedwa
kodwa ke mhlawumbe ngelinyanga siyayikhuluma le kwi-men's conference ukuthi ukuthi ke uma sesikhuluma iqiniso indoda yayidalelwe ukuba nesithembu yona uma yayidalelwe umuntu oyedwa na
hayibo hayibo insizwa Ay bo bafowethu Sibali. Ngizwa wena nje emumva Sibali.
Yeah, mhlambe soyikhuluma ngelilanga ukuthi kahle hle ngempela ngempela sasidalelwe kuba nomnkosikazi wedwa noma sasidalelwe nje ukuthi. Ngoba mawuthi uyabheka i-mathematics, ay is not mathematics in.
Cha ezinye izinto umntana omuntu zadaliwe, hayi ngoba ziningi izinto ezabantu besifazane enishintshile. Kubantu besilisa kodwa ezinye zadaliwe eh
cha mina bafo bese ngikhulumela abanye mina ngiright ngoyedwa inkomo zibanjiwe
unkomo zibanjiwe indoda engaloboli ihlale nengane yabantu ikipitise contact ukipita ukipita ke ukuhlala nendoda ingakulobolile igama laleyo nto mangaba ulazi kubizwa ngokuthi usuku kipitile so mina ngithi unkomo sibanjiwe ngoba phela uhleli nengane yabantu kodwa awukhiphile lutho
So kusho ukuthi kule ngoma kukhala ingane ukuthi ayibo kade ngihleli nawe la umiseleni kanti wena ngami yeah
yeah cha kushuthi le ngoma ibheke kuzona impela insizwa ukuthi
ayibo yeah ayibo yeah Rashid awukhulume noskriskri bakho labo ngizofika sengikhuluma isiZulu bese ngimkhipha
bese simcaphuna
bese simcaphuna simkhipho kwangempela ecabanga ukuthi siyadlala
ehe ya cha lengoma ibheke kuzona impela insizwa ezihleli nezingane zabantu zingalobolile asihlale phezukwayo asitheme makuphela lengoma uyobe usuyenzile idecision into yayikhipha inkomo uyabathuma umalume inkomo sibanjini
ezingishilo kokunye ukuthi kokunye kuyenzeka ukuthi umfeature mhlawumbe uthole ukuthi usestudio kokunye kuyenzeka ukuthi uthi mawuyilalela ingoma uthi yazini
idinga yena
idinga lo muntu ngenxa yokuthi mhlawumbe ufuna imbisi mase zibidlile kodwa mami kwenzeka ukuthi mhlawumbe mangabe uyilalela ingoma mhlawumbe ufisa ukuthi uyivule indlulele mhlawumbe nakwezinye indawo uyabo ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe phela uMakhathi kune flavor azofika ayifake engomeni ezokhona ukuthi isize mhlawumbe ukuthi ingoma ivuleke so ngicabanga ukuthi kuma feature kuyenzeka ukuthi kufike lapho so beku izinto ecishe efane nalezo ukuthi ngoba mina ngilisho iqiniso ngiyagiga eLimpopo naseVenda kakhulu hayi kancane yeah
ngiyabonga asingele phezu kwayo ungenza ibank
Selanu yakhole lo luthando jalanga ATM, my mumshinu kalima. Kofa kofi la sili ATM, my mumshinu kalima. Jalo.
Ingane inaqala ingane yenziwa abantu ababili kodwa kuyenzeka ukuthi labo bantu ababili mhlambe masebe phambene yethu bani awukhuzele zinkabe lapha emumva
Thula Shimane
kuyenzeka ukuthi ingane yenziwa abantu ababili kodwa kuyenzeka ukuthi labo bantu ababili masebe phambene uthola ukuthi ingane isiyihawu lokuvika izimpi zabo oyedwa uyisebenzisa ukuvika izimpi zakhe isiyisikhonkwane sothando labo we understand kanti ngesingami mina nginazo ingane kodwa ngihlezi ngiququzela ukuthi awusazwani mhlawumbe nomamayo umama mhlawumbe usemuve on ingane ya deserve ukuthi ithole uthando la mama nobaba uyabona ukuthi nina nisazwani yona iya deserve because ayinaqala uyabona ayimusi ukuthi omunye ngoba ene power mhlawumbe umama noma ubaba ebese yena eyithatha ethi ngoba azwani mina nawe nengana usayiboni nengana usayitholi uyayibona yonke lonto leyo kodwa ke into yakhona yenzakala kuma side omabili kanti isifiso ukuthi nihlukene nini ingane iphenu uthando nobabili so ingoma yiko ngifake nomakhathi ukuthi bangathi hayi uZulu ukhulumela mhlawumbe abantu besilisa kuyenzeka ukuthi nakubantu besifazane babhekane nesimo esicishe sifane naso lesi uyabo kodwa ke phela mina nami ngizokhulumela abesilisa nomakhathi akhulumela abesifazane njengakwi album lalwakho ningoma ethi inotification kusuthi inotification ay boy hey ay musa nosijwayela nina niyahlanya kana hawu kanti niyahlanya so nikhipha phela nina bafana musa nosijwayela kabi hawu sibalu khona nawe uyabona
So kuba nje sekutheni ukubambisana ukuze ingane zikhule ingane ikhole ikhona ukuthola uthando lamama ikhona ukuthola uthando lababa. So ingoma akikhuluma ngale onto leyo.
Engikuthanda kakhulu ukuthi le ngoma iaddressa ukuthi awuchemi nobaba.
Cha.
Yeah. Uthethiso baba uthethiso mama
yebo kunjalo impela yiko ngithenga ufake usisi umakhathi naye akhuluma kwaziyo nami ngikhuluma engikwaziyo ekuwukuthi akubi sekutheni mhlawumbe ukhulumela abantu besifazane ngikhulumela abantu besilisa bekungenzeka kokunye siyiswitche yena akhulumela besilisa ngikhulumela besifazane uyabona uthando nje ukubonisana yeah
ngoba okubalekile uma sesikhuluma nje sesikhuluma isintu ke manje singasancithezi kubhlungu bomama ukuthi nigoloze neingane just because you can kubhlungu kobaba uma ngabe efisa ukuyibona ingane yakhe angayiboni because wena ugoloze naye uzohamba uyobhala ku social media uthi amadoda ayizinja kodwa wena inje enkulu ngoba unqaba nengane kubhlungu ke futhi nakunina bobaba ukuphika ingane ugqokile la uswenkile la esentini ingane ayidlile uyadlisa ko social media uhamba ngemoto ena four pipes hamba usibangela umsindo la pa 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 ingane ilambile yondlana izingane futhi nje laba bangu umsindo la uyabona nje ukuthi abanayo insubi yokondla bayehlaba enyuka nje neinkantolo zesondlo malithe judge keeper 1000 for ingane yakho sis cela ingoma ngaze
Ay Ngiyazi uyakhala ufunwa Kanduzo uyani emama la shunila Ubaba kuli shamdalani wanshiyanka La tula mdanami you looking so beautiful Nyazu ya kala ufunua Kanduzo uyani emama la shunila Ubaba kuli I'm done, you looking so beautiful. Me, I'm done, well, I'm not sure. Give one second, give me my camo. Won't give a chapule, umkuluako, and cow. But when I'm sanje, I'm sakbon bangbanjulu. Akuke ngakwenzanga, ngakwenzi nalamhla. Ngibhatala konke, awusweli lutho nalamhla. Yazi kubuhlungu ngoba unacala kawunaso. Bangcintshutha, angikuboni nalamhla. Bangcwaba ngiphila, bathi kuwe kanganda. Benkala njalo. Sakuza Dami bengfisa Ukuthi unyathele kwelamika Ngingiphela manje Qina sana ubaba uyakuthanda Hey Yazi mdala Noma ngikufuna kangikutholi Inhliziyo yopha Yile nxeba nje lingaphoni Mina ngiyakhethelela Noma wakho wangumzondi Kodwa kubuhlungu lokumula langitholi Ngiyazi uyakhala ufunuwa Kanti uzobuyani emama lashunila Ubaba kuyi shamdalami wanshiyanka Ah, tula mdanami you looking so beautiful Ngiyazi uyakhala Kanduzo uyani ni mama la shunila Ubaba kuhi shamdala miwasi
Nanghelo neta ushira na mwana asina kuzi Ndishi wafone la varuone havana mwana Ndoneta orenga chikipa uru kuwa Ndishi wafone la varuone havana mwana Ndoneta, 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 ndoneta Ndishi wafone la
sengizikhulumile usengizwile uyena ongenze ngaba so uneboxing uneboxing ngiyabonga bowele ngiyabonga bowele uyena ongenzile naleya ndoda uPatrick lo lapha yani championike leyana akashaya uyabulala loya ibona kaba kodwa kabashaya abantu besifazane ushaya insizwa uyashayana so uyena ongenze Manjena ngaluzi weyithi uye uJody Jody Solomon stand up Jody yes
hi
ayishaba phelile ingoma
sabona I don't have a question I can't speak isiZulu well but like I just want
no ngizokuzwa I will hear you
oh okay I just wanted to say I really love your music now and As a teenager, I would rather come here like any night than go to a party and stuff like that because I really enjoyed this as my first experience. And I want to say thank you very much for that.
Thank you, thank you. Nangu puto mkulu lapha emuva lapha. I think asivale kuphuto mdala lapha yana.
Bathi bavala ngam. Dumelang sanibonani. Ntate kopa o lebogisa ra o tshabela music wa gao ra o rata music wa gao ko Natal le kwana ko Sotwana ntate
re a leboga
ntate putso ya ka ereng enkle ke request ne ke kopa one of the days o re thuse wetse pine ya Setswana ke le ka tsamaya ka matsatsa mang ka mo siteng tsa Rustenburg Zeerust but ba teng ba o rata ho lo ntate ba re ba kopa fela o ba tshusa ka pina A1 ya Setswana ntate
ke tlo okay ke kopa mtswarelo okay inkinga akitsibi uhlukantsa Setswana Lesotho Lespedi so akietsa pina ya teng ke tlo hlakanisa ka ofela o ke tlo kopanisa ka ofela okay puto mkhulu kunesicelo engisicelayo esikhulu lento eqedwe kwenzeka ikuthinte kakhulu enhlizweni ngaphakathi angidadwethu into eyenzakele bengise Bergville ensukwini kunobhuti obelobe ngitshela ukuthi Zulu kunencwadi yakho ese ofisini lami ngicela ukuyiletha ngizokunika yona Buti incwadi yani ishiwa abantwana abancane. Abantwana yeba mawele. Amawele yeah. Kuze kufike la ngithi khona okay. Akayilethe wayiletha. So endleleni siza last week ngidecide ukuthi hayi awuthi ngiyifunde le ncwadi le ngoba ngiyayibona inamahathi ngaphandle nani ngiyifunde yo into ebhalwe ila mawele ngendlela athanda ngakhona inkabi records angizangikholwe kwamina ma ngiyifunda bhuti omkhulu endleleni angifuna ukuqamba ma ngiye ngacweba inyembezi. Same time, okay, not same time. After, I think, from Waizolo, Rizolo. Bebelo besentli zweni yami ukuthi ngiyafisa ngathi ngenza something for bona. After, lenda bayibhalile babhale, obviously, ngenkabi record yonke babhala ngama artist 111 babachaza the way bebachaza ngakhona bazi yonke into. Ngacela umfowethu omunye abathi ubheke wasebhekuvini ngathi mfowethu ngicela ungifunele labantwana laba ubafune ungimemele bona beze kulontshi la. Ba drive all the way from eBergville nomama abo. Obviously angibazi phela mina. Bamile lapha ngiyandlula ke ngithi. Mangijika ngithi ngize ngathuka bengithi bazoquleka bekhala. Khali nyembezi bakhala bakhala bakhala. Hey. Angazi kwakuthi ngithini nami indlela abathanda ngayo inkabi record. So ngiyacela ukuthi wonke ama-artist asenkabi record eze lapha ezulu beze nabo lapha ezulu basuka all the way from eBergville. Bathema bebona ulwa lapha bakhala 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 bakhala. Amawele, ama-twins. Stallion, Ozani, Sia, Ozani, Mtu, Ozan, Ozan. Leroy, Parawaza, Ozoza, Parawaza. Mtu, Ozani, Stallion, Ozan. Awu umntu uphi manje baba kasiginqi uphu baba sike uphu sitshwala hayi baba sigcina uphu sitshwala baba sigcina uphu sitshwala abowele yiboke laba umama wabo lo incwadi abayiphalile hey inzima kakhulu ngizoyiqina impela ngizoyiframer ngizoshuthela ama artist ayibone ukuthi babhaleni Leroy sondela bhuti omkhulu ume laphezulu uLeroy lo umfowethu engisebenza naye enkabi record uyo wenza zonke izinto ukuthi zenzeke la emumva uye lo bhuti omkhulu nabaka bowele angazibowele nifuna ukuthini or nginika umama chaze ochaze bona iphenye imike iphi imike enye sizwe bona ne nanze yakho sizwe nanze yakho futhi Ake ngichaze ukuthi ngale ncwadi eniyibhalile kwenzakalani.
Ngale ncwadi esiyibhalile besifuna ukubakhombisa uthando le. Ingoma abaculayo zasi-encourage njengoba siyingane zesikole. Basinika ithemba. Uma sesilahla ithemba bayasinika. Sanibonani. Menginganiqoxela nje sekuganingi sibafuna labantu. Ngikhumbula ngelinye ilanga kuDisemba nge-6 ngizokuthuka uxola nomduba semnambithi. Sithi siyageza siyapheka sino-andiso senzela ukuthi sisheshe sifike sibafice. Safika sebengekho. Nangakusasa futhi sahamba sobhehabeka. Ngelinye ilanga sathi siyezwa kuthiwa uBig Zulu useWinterton. Lapho iyana imvula ngeke sikwazi ukuthi sihambe. Sangakhona ukuthi siye nasekhaya basivumelanga. Kodwa ngelinye ilanga sathola uEugene wakwaHadebe. Uyena owasiza ukuthi sibathole. Sathi ake sibhale incwadi ezofika kuBig Zulu azokwazi ukuthi abafundele nabastaliyoni. Angazi noma bafundelile yini kodwa ngiyethemba ukuthi ubafundelile ngoba nakhu sesiyababona phambi kwethu. Ngiyajabula kakhulu ngibona ne-role model yamulwa. Naba nosiyalo mntu phambi kwethu siyababona. Siyabonga kakhulu.
Lwa ukhulume.
Amabubeza wafani. Uma kufezekelakho. Yeah, yeah. Ungangibukeli phansi nami ngizoba mnandi uma kufezekelami. Ngithi ngiyathandaza njalo Nkosi bheka ngakimi ngijabulisa umzali. Yeah, yeah. Siyabonga kakhulu nganza kwethu uthando enisinika lona. Ngiyasijabulisa ukuthi ngigcine nisitholile, ngigcine nifikile lana nizoba nathi. Usiya uthi unokuncane nje afuna ukunika khona. Ebese sikuhlanganisini. Ongakhulu.
Awucule phela Siya, hawu. Ivoice ishiswe yini kahle siyacula cula. Ayi nango masi uthi voice ishile stalyone kancane nje.
Ayi siyabonga kakhulu kowele ngokusinika uthando. Sengikhulumile nabafana lapha emuva oDumezweni. Sithe sophuma siyobheka i-1000 ukuthi sibabone ukuthi ngeke nibafike ekhaya. Ngiyabonga.
Ubaba sikhincu yephi? Ayi siyakhuluma ke ngoba ucule ubonge kowele ya.
cha angithathe le lithuba ngibonge kahle kahle umuntu oqala wafunda incwadi imi imini wayetolekela ubhuti omdala ngoba zayifake nesingisi ingane ngumtolikele ukuthi hayi bathi la
ayusuna manga si sikhona ngathi ngikhona ukuphendula umlungu ngesilungu usungathi angikhoni phela wena amagama esilungu engingawazi nawe awuwazi ngoba nawe awusazi isilungu uxola umuntu engingavuma hayi wena so wena ungitolikelanga lutho sasiyifunda nje nawe silekelelana la silekelelana khona hayi kuthi wawungitshela siyabonga kakhulu bowele sinifisela injabulo sinifisela uthando nasesikolweni niphase siyobonana nje ngoba sikhona futhi nisekhaya eBergville inkabi record iyo le iyohlezi nani ngaso sonke isikhathi angithi okay asibeni sonkeke mama siyabonga kakhulu ukuthi ubathathe wabaletha kuuthando kubalekile nawe ezumzali ukuthi ulifeze iphupho labo bangathi umama wenzani ngeke baze bakukhohle ngothando lenzile for bona siyabonga kakhulu mama nawe bhuti omdala siyabonga ngokuthi incwadi uzugcina uyilethile igcina ifikile kithi siyibone siyabonga kakhulu shwela
thank you so much guys e listening session seyiphelile but manje sesodlala nje umculo sijive sigiye sisine senze konke i-album iyaphuma ngo 12 ebusuku so masithi 1 minute past 12 sihlale phezu kwayo yenze njalo bhuti
asiphuze nasiphuze
aya sibangene siyalyona
Yanbiza wafana wami Awukubani wafana wami Ngwele nyonla nkona Yanbiza wafana wami Awukubani wafana wami Ngwele nyonla nkona Kanzonga kulombo Emadondololo Ngisesichongweni la ngkhona Anzonga kolombo ngololo Afunda funde madondololo Ngikwela nyoni la ngkhona Sambenzi yakho Bafala wami ngisesichongweni
Oh!
Matishwani kamba zondi sana zokoto saisha muno kwa chonza nezi chumasha kabula uso gale tomza seka vila kwa tubu mzala wami mfoka msazana sondela dota uleiti manje nisesu kongwe ni glo nyaga siye dota
Antigo Sala, Amatot, Yapen, the Angmogish, one Salisana, Blend of Tatila de la Lapa. Antikitima, Big Son of Forana, who go careful of your Tatas at Tilisum, come on, Kondo, each of the Rebus, Sukala Gomza. Abanaba to Nova, some what I guess you have to Nova, some Tarling, Mosola, the Koma, the Shizu, and Papa, and Hupera Matata Sua. And as they came to Koma, I mean, a very good Balibo, we can't get to this Pagana Sasha, Santa Matana Hupera. And you go, Kunda, now seven, Ama, to go to Sue away, hip hop indeed. A penny of Sai 150 past my four. I'll pay the ballet if it's much. More peace and full about. More peace and full about. More peace and full about. I want Salang as a silver for some 200 bars. Same thing, don't let that feeling come into Kashama Zinko Gita for Mataranga Park and his little pumpkin is outside. I do such a man and Janawa to shut up the